Riagulo cha morena, re tshobela morena. Mogola gola robetse. Magoshi le morena ba re ga batsoga, ba gotsa o nabile. A ke go rori shi morena, ga ile o rora o rori. See anyway.
Mpoho Ke Thapelo. Go with that.